suduwa mujaha jamba lame kuma mushar Giden tugel